to Maria Italy to Avicia. Whoever finds a boy, I owe it. Whoever I love, family, I owe it. Whoever finds a boy, who will not. Ta oto mai e se fusi mauita, o lo walo fai le toi faaluoina. Le mama ango e lo lima ia mana tua lo na uinga. Le tine faa mau le amo oe, o awe oo I le faa vavau. Ta tau toa I ilu mau le atua ia tumaku. O upu umana lo unaunau, ia oele pele o lo uau. Ia te wilu fatu lo alofa e faavavau. E ai se taimi o luma, te mafutanga sonu tau luma. Au lo ufatu e tu maubea oe, e oele unga. Whoever finds a boy, I owe it. Whoever I love, family, I owe it. Whoever finds a boy, who will not owe it. No, who will look for no, who will not owe it, no, far more.
This is for my people who just lost somebody, your best friend, your baby.